Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Sangikadze nchuti na mwe banywanyi bi radio RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 33 mukakaro mwaka w'2022 yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Kwa 33 mukakaro kumwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu. Amatohoza yakozwe mu kiringo c'imyaka 15 yerekana ko ibice 60% vy'abakenyezi n'abigeme aribo bakoreshwa muri urwo rudandazwa. Abarundi bahumye mu ikambi na Kivale mu gihugu ca Uganda nabo bakavuga ko iyo kambi nayo nyene irangwa n'ico gikorwa kigayitse. Hari bigiye guhinduka mu rwego rw'ubucamanza, ivyo byashikirijwe na Perezida Ndayishimiye mu mwiherero w'inama nkuru y'ubutungane wabereye muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Nabyo nyene twabibateguriye mu mpera z'ano makuru nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Igice cya kabiri kigizwe n'ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tuza kuganira ku bijanye n'isoko rusangi, kimwe mu burusho buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aya n'ayandi ni mukanya sase sangwe kare. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhera aya makuru mu gisata cy'umutekano. Abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'imbonerakure n'abagwanyi b'abakongomani babakiriye barakoze amabi atari make y'ihonyanga ry'agatega kazina muntu ku banyagihugu bo muri ico gihugu. Ivyo ni bimwe mu vyishirahamwe riharanira agatega kazina muntu mu Burundi IDHB ryerekanye mu cegeranyo caryo ca kuno kwezi kwa mukakaru. Iryo shirahamwe rikavuga kandi ko ubukene bwo kubeshaho iyo migwi ku butaka bw'ico gihugu bwatumye iyo migwi ikora ubusuma bw'ivyo abanyagihugu batunze. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesh.
Ingabo zirenga ku gihumbi zigizwe n'abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure n'ibishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi IDHB bigereranya ko baba bararungiswe na leta ya Gitega kugwanira muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo. Ku bw'icegeranyo c'iryo shirahamwe, abahinga b'ishirahamwe ONU baronse amakuru ko igisirikare cy'u Burundi coba caravogereye ico gihugu kikanakora n'ibitero n'imiburiburi inshuro 17 mu karere ka Uvira kuva mu kwezi kwa Nyakanga 2021 na Ntwarante uno mwaka. Icegeranyo cy'ishirahamwe IDHB yise ubutumwa bwo mu mpisho bwa leta y'u Burundi muri Congo cyerekana kandi ko gushika mu mpera za kuno kwezi kwa mukakaro igisirikare cy'u Burundi cyagumye kirungika izindi ngabo kugira ngo zisahirize canke zisubirire izari zihasanzwe. Inyuma yo kwakirwa n'imigwi y'abamayimayi Kijangala aho muri Congo, ibifungurwa hamwe n'imiti vya nkenerwa vyarakehanye abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure nk'uko icegeranyo cya IDHB kivyerekana. Kukabamwa ko IDHB imenyesha ko abasirikare b'abarundi yaganiriye nabo bemeje ko imbere yo kuva mu Burundi umusirikare umwe yari yemerewe amafaranga 5,000 vy'amarundi ku munsi yo gufungura, ariko abasirikare bakaba bavuga ko ngo buryo batigeze babuhabwa. IDHB isigura ko ibyo byatumye imbonerakure zitari nke zirara mu mirima y'abanyagihugu b'abakongomani zikiba ndetse n'ibitungwa zikajaniranya. Nk'uko icegeranyo cya IDHB kibandanya kivyerekana, akagwa imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD karanakoze n'ivyaha bitari bike by'ihonyanga ry'agateka kazina muntu. Ibyo byaha nabyo ngo bigizwe cyane cyane no kwica abana, abakenyezi hamwe n'abageze mu zabukuru aho muri ico gihugu. Ayandi makuru IDHB ivuga ko ifise yakuye mu Barundi hamwe n'abakongomani avuga ko abasirikare b'u Burundi hamwe n'izo mbonerakure boba barafashe ku nguvu abakenyezi batari bake b'abakongomani kazi.
Eloge Divin Remesha. Mu gisata cy'agateka kazina muntu hari abamenyesha makuru babiri b'ibimenyesha makuru bitandukanye bapfunzwe. Umwe yafashwe kuri uyu wa gatanu nayo uwundi amaze hafi indwi zibiri apfunzwe. Uwa mbere akorera iradio Magara Tens FM isamirana mu Rumonge, nayo uwundi akorera ikinyamakuru gikorera ku muhora ngurukana bumenyi wa YouTube Zen Planet. Bose bazira kuba barasavye ibirarane vy'imishahara baheraniwe. Eric Niyonzima, mwizo nito.
Umenyesha makuru wa radio Magara Times FM Arijuma yagarutse kuri wa gatanu amakuru dukura ayi Magara akemezwa na bagenzi we avuga ko yari yazindutse kuraba abarongoye radio kugira basaba ibirarane by'umushahara w'amezi ane bamusigaraniye ni mu gihe uwo Arijuma n'abandi bagenzi we umunani bahagaritswe n'iyo radio kubera ibibazo by'ubutunzi ivyo bita chômage technique mu gifaransa ariko bakaba bari baheraniwe amezi umunani mu kwezi kwa rusama nk'uko amasoko y'inkuru yacu abivuga bari bahawe amezi ane ivyo birarane maze basigara bishutsa ayandi mezi ane asigaye Juma akabafungiwe mu gashuki k'ipolisi ibugarama yagizwa ko yashatse gukoresha ingufu mu kwishuza utwiwe ubwira kabirafunzwe no menyesha makuru Joel bararunyeretse w'ikinyamakuru Zen Planet gikorera ku muhora wa YouTube kikaba gifite n'ikinyamakuru gisohora buri kwezi Joel bararunyeretse akaba amaze indwi z'ababazi ibiri afungiwe mu bohero ikuru rya mpimba mu gihe abo bakorana bemera ko bamaze amezi arengane badahembwa ngo yari yahisemwo gufata icyuma gifata amasanamu kugira arabe ko umukoresha wiwe yo muhemba ariko byaciye bimuviramwo gufatwa arafungwa
Eric niyo nzima tugukengurukire nkuko nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru kwa 30 mukakaru kumwe kutashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ni jambo yiwe rijanye n'uwo munsi Gadawali umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ibiro vya ONU bijejwe kugwanya ibiyayura mutwe namabi ONUDIC avuga ko mu kiringo cy'imyaka 15 iheze ibice 60% by'abakoreshwa mu rudandazwa rw'abantu arabakenyezi abo nabo avuga ko bakoreshwa cyane cyane mu bikorwa by'ubushurashuzi Gadawari asanga igwirirana n'iterambere ry'imbuga ngurukana bumenyi bituma abakora bene ubwo rudandazwa rw'abantu boroherwa no guhanwa ntibahanwe twumvirize Gadawari n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa ONUDEC
Connecting with each other online and over messaging platforms.
Ugukoresha imbuga ngurukana bumenyi ni kimwe mu bituma abantu bamenyana. Uyu munsi ubu buhinga bukoreshwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi na cane cane ugwaruka. Kuva rero hadusakaranda ka corona isi yasanze ubuhinga ngurukana bumenyi ari ngombwa mu gutuma tumanako amakuru na cane cane ko ico kiza catumye ingendo zigabanuka. Abantu baratandukana ariko ubuhinga ngurukana bumenyi bwarateye imbere buba inyishu kuri uko gutandukana naho nyene abadandaza abantu bo babyungukiyemwo urudandazwa rw'abantu ruratuma abantu bihebura bagati cyizere wari we wese akaburirirako abakora urwo rudandazwa rero bikika inyuma y'izo mbuga kubera uko izo mbuga zubatse irorohereza abakora ubwo bubisha bigatuma batanabasha no guhanwa abarenga 1.3% kwijana by'abahuye nayo mabi mu myaka 15 iheze bari abigeme n'abakenyezi batwagwa gushurashuzwa uyu munsi kandi abandi benshi barahakwa kugwa muri ubwo rudandazwa kubera indyane zivuka mu bihugu bigatuma ubukene bwiyongera abakora urudandazwa rw'abantu nabo bafatira cane cane kuri ubwo bukene bakaryosha abantu babemerera ibitagenda babizeza ko bazoronka ubuzima bwiza kugira ibyo tubirwanye rero dutegereza gucunge era ikoreshwa imbuga ngurukana bumenyi kubw'ibyo rero ni ngombwa ko dufasha ibihugu kuraba ukuntu imbuga ngurukana bumenyi zokoreshwa ku neza ya buri muntu
to do so we must support countries to harness technologies for good
Icyumviro cy'uyu mwaka rero kikaba cyashingiye kubijanye n'uruhara rw'ubuhinga bwa none mu guhanahana amakuru n'ukuntu bishobora gusasira indava urudandazwa rw'abantu ubwo rudandazwa rw'abantu rero no mu ikambi y'impunzi na kivare mu gihugu cha Uganda ngo rurakogwa akarorero na kumwana w'umwigeme w'imyaka 15 akaba ari n'impfuvyi wo muri iyo kambi yatwawe n'uwundi mujyango mu gisagara cha Mbarara bari bamwemereye akazi ariko birangira ari uko akoreshejwe mu bushurashuzi uyo mwigeme akaba yibungenze ubu inda igeze mu mezi 5 Ido ni dona Dani Claire iratwumva
Uwo mwana yafashwe ku nguvu na shebuja n'umukobwa tagira abavyeyi akiri muto w'imyaka iri hagati ya 15 na 16 Munangu yakuwe mu ikambi inakivale isanzwe iri mu impunzi z'abarundi n'izindi ziva mu bindi bihugu ajanwa mu gisagara cha Mbarara mu gihugu cy'Uganda nyene yabwiwe ko agiye kuronswa akazi umwaka mu nyuma ataramara na kabiri muri ako kazi yahawe yaciye aterwa inda na shebuja ikita anabujije ko yirukanwa agasubizwa mu ikambi uyu ni inasenge w'umwana azigana
yari impfubyi ndetse na nyina barapfuye umwana yasigaranye nana kuruye yavuye ngaho ubuzima bumaze guhinduka ajya gupanga agiye gupagasa no kuvuga ngo yafashwe na bosi wiwe mbarara noneho yafashwe na bosi wiwe uwo bosi wakarikenda agatubwira ko umwana asisinda ubwo umwana n'ubundi yari impfubyi ntatwari kumushyikira nawe twaramwakiriye nk'umuryango bari ngaho
ikibabaje muri urwo rudandaza rw'abo bana ni uko iyo bafashwe nabi iyo bajyanwe gukora imiryango yabo akenshi ataho bitwara ngo hagire ikivamwo uyu munyagihugu asanzwe ari umwe mu bahafi b'uyo yafashwe ku nguvu avuga ko muri kino gihe uyo mwana abayeho nabi kandi atari we yabyiteye
urumva kubera yuko uwo muntu yamufashe tutamubonye bagerageje kwitura ubuyobozi kugira ngo bubimenye polisi ya hano narayitira bimenya batwaye kwa muganga no kuvuga ngo baramupima ugasanga afise inda ngo nta kintu badufashe ubu nyine ari mu buzima bubi urazi umwana w'impfubyi adafise ikintu kimufasha abayeho nabi
iyo ngese rudandazwa rw'abana bakiri bato rero iragwiriye ku bwinshi aho mu ikambi y'impunzi inakivara abajejwe agateka kazi na muntu aho muri iyo kambi bavuga ko abagiramiwe cyane ari abana b'abigeme bafite imyaka iri hagati ya 15 na 16 cyo kimwe n'abakenyezi byongeye abatari bake muri abo baramaze guhura n'icyo kibazo cyo gufatwa ku nguvu no gutwara imbanyi bataba biteze urugenda rwa RPA ntitwashoboye kuronka ubuyobozi bikambi na kivara kugira bwicyo bushikirije kuri icyo kibazo.
Dani Claire iratwumva mu bwinga bw'ivyuma batumirira mate mukanya tubandanye.
RPA.
Amakuru y'ikirundi mushikirizwa ni radio RPA arabandanya abacamanza bashika 35 bagirizwa kujya ibiturire canke kutigenza neza bagiye kwirukanwa mu rwego rw'ubucamanza ivyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu inyuma y'umwiherero w'imisi ibiri w'inama nkuru y'ubutungane wabereye muri komine Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi. Felicito Ndayishimiye yaragabishije abarongoye abacamanza bihutira kubarungika gukorera handi mu gihe baba bagirijwe amakosa. Felicito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi.
Hari he twari bahashengejwe nk'abacamanza barenga 40 muri abo 40 umwe wese twiga ivyiwe ibirego amurega ariko igishimishije nuko umwe wese tumwiga hari nkabo twabonye tukabona yuko tutoca tugira ico tumuvuze ko kubera hariho ibisabwa tutarabona neza aho urasanga harimo nk'abashika nk'abane twashoboye kubona yuko bitarakwira ivyo twokorera ko kugira ngo dushobore gufata ingingo nk'ivyo twavuze tuti nabanze basubize inyuma hari habo rero twabonye tuti aha bimeze uko ego nivyo gusamara gato birashoboka mukavuga kuti naho nari kubajewe ndabona yuko aha nari kuhihendera rero umuntu yamara umuntu umuntu usumumarayika si imana ukabona uti aha a naho yari kubajewe ndabona ko aka kantu ntaca ndakabona ubwo nyene urumva nk'uwo uravuga kuti uyu ubono kumukosora umuntu akamubwira ati wabonye ko aho wagasamaye ko mugabo ntiwocuvuga ngo ufashe ingingo ngo wowe ntukwiye kuba mu rwego rw'ubucamanza hakaba rero n'abandi rero twavuga tuti babandi umenga nta kindi bajejwe atari gutukisha urwego aho harimo abaryi biturire rero nabwira yuko nk'abaryi biturire ivyo ari byose harimo abarenga 35 biturire tubona yuko ata kindi bova muri urwo rwego bariko baratukisha abo rero amazina muzoyabona kuko murumva ubu turahejeje twebwe caruci wewe hataba ryategeko ry'umukuru w'igihugu ribakura mu rwego rw'ubucamanza rero amazina murumva ko atabacye agumya mu mutwe mugabo tuzoca tugenda rero dukore ryategeko ribafuta mu rwego rw'ubucamanza turizeye yuko rero ubu babonye umwe wese ibyo yagirizwe bazomenya bati kirazira bamenye aho kizira bamenye bati bwa bundi ugize ibi bigenda uko kuko turabona n'abantu usaba umucamanza ari igiturire aho kumuhana ugacusaga baciye bamwongoza akamushyira nk'ahandi aho tukabona yuko umenga hariho nk'umurongoye usanga yamukingiye ikibaba ivyo rero twebwe tutatubwa tuti mu minsi iza rero n'uburongoye ubucamanza zari igiturire tugasaga camwungururiza ahandi aho kumuhana zatumenya ko bari kumwe kuko birashoboka kuko umuntu yakoze ikibuga cyose usanga kimwongururiza hariya ni nk'uko bugiye kumunyegeza murumva ko rero waba murongoye nawe ikindi gihe rero tuzoheza duce nawe tujya ko tumubaza tubwira igituma wamwunguruza ho kumuhana
muri uwo mwihwezo umukuru w'igihugu yamenyesheje ko kumanza zishika amajana 3 ababuranyi basavye ko dosubigwamwo ibice 95% kwijana basanze zaciwe neza umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye yizeza abarundi ko ibintu bigiye guhinduka mu rugo rwego rw'ubucamanza nayo mu gisata c'imibano abanyagihugu batari bake mu Burundi ntibaratahura kamaro kukuriha ubwishingizi bw'ivyo batunze ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuri uyu wa kane mu gihe yariko yugurura icese indwi yahariwe ubwishingizi arangiye mu Bunyoni ariko yabwiye amashirahamwe y'ubwishingizi ko rimwe na rimwe nayo nyene abigiramwo uruhara ayagiriza gukwega amaguru mu gutunganiriza abahuye n'impanuka kurikira umushikiranganje wa mbere Alangiome Bunyoni
n'imbaramwe mu bene gihugu wana mitamu wa gutunga badashobora kugenda kwiyasirisha nuko bwa mbere bashobora kuba batabizi batazi n'akamaro kayo ubugira kabiri birava kandi ukuntu mwebwe mujejwe kubakingira mubitayeho ibibazo byabo iyo bahuye n'impanuka ukuntu mubabangukira mugakereguka kugira ngo indishi babwiriza kuronka bayironke hakiri kare turamenyereye imanza ndende aho habaye isanganya habaye ingorane ica n'iriya abari bagejeje kugira ngo bagarukire ko kizoguta uwo muntu yagiye kutegekaniriza iwabo agatwara y'umutahe agatwara y'amafaranga kugira ngo baze bamufashe ageze ibyago batangura kumushingishiriza urubanza ugasanga imanza ziriko zirabandende kandi hari abandi bamugajwe n'amasanganya hari abandi bahuye n'impanuka zitandukanye birasaba rero yuko imaje yanyu yezwa neza birakwiye rero yuko batera intambwe kugira ngo bashobore kuja gukingiza ibyabo uko birakenewe
indwi yahariwe ubwishingizi rero ikaba yatanguye kuwa 28 mukakaro ikazorangira ku igenekezo rya 31 mukakaro uyu mwaka turimwo icivugo na kamaro k'ubwishingizi mu mibano n'ubutunzi mukanya duhereza aya makuru ku kiganiro ku isoko
erupeya
numwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko mu kigabane cuno musi turabira hamwe ibijanye n'isoko rusangi kimwe mu burusho buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ikigabane ku isoko mugishikirizwa na Bella Mugisha
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Munane gira 2022 y'abakuru b'ibihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko ku magenekereza ya 2021 na 2022 mu kakaro yarusha muri Tanzania, abakuru b'ibihugu bamenyesheje ko bishimira intambwe njanye n'isoko rusangi bigeze ko mu bijanye n'iterambere n'ubucuruzi n'umukuronka akazi mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko. None ibihugu byose byo babiharongera inyungu zingana icokogwa n'ikihe kugira abanyagihugu bagize ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko baronke uburenganzira bumwe ibijanye n'isoko rusangi inishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2022 mugishikirizwa na Bella Mugisha Kazi. Umujyango wa Afrika y'ubuseruko tegekanya ibiki mu bijanye n'isoko rusangi. Inishu tuyihabwa na Emira Nibasumba wa Radio RPA.
Umwidegemvyo mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bituma iterambere mu by'ubutunzi ryihuta mu bihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko rikaba ririmwe mu mahangiro y'isoko rusangi yashizwe mu ngiro kuva mu 2010. Ubwo bwigenge bwo kujya aho wipfuza mu muryango buherekezwa n'ubwigenge bwo gukorera aho ushaka kuba aho ushaka no kudakumigwa kubera uva muri iki gihugu canke kiriya kiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Isoko rusangi ririmo kandi ukoroherezwa mu rudandazwa no kujyana umutahe wawe mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu muryango atacyo winona. Ugo rudandazwa rurisunga kandi duane rusangi yagiye mu ngiro kuva mu 2005 ariko ikaba yatanguye gukurikizwa neza mu 2010. Duane rusangi ituma ibidandazwa bivuye muri iki gihugu canke kiriya cy'umuryango wa Afrika yo guseruko bijya mu kindi cyo muri uwo muryango nyene bidatojwe ikori na rimwe. Ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu bitari mu muryango byo biratozwa makori, ayo makori akabangana mu bihugu byose by'umuryango wa Afrika yo guseruko. Mu bijyanye na duane rusangi nyene, ibihugu bigize umuryango wa Afrika yo guseruko byiyemeje gukuraho amabariyeri yose adatoza makori cyangwa amatagisi ibidandazwa bivuye mu kindi gihugu. Byiyemeza kandi ko n'inyuma yaho atagihugu cyemerewe gusubira gushinga amabariyeri nkayo.
Bamwe mu barundi bakora urudandazwa njabukamazi bashimishwa n'ingene isoko rusange mu muryango wa Afrika guseruko itunganijwe. Ibibazo bijanye na politike hamwe n'umutekano muke ngo byarasubije inyuma akazi kabo. Kurikira abaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance.
Turango ya mu Rwanda twari dufite akarusho pera mu Rwanda hari hafi kandi hoho nta ntambamye twakunda guhura nazo kumva zuko Burundi n'u Rwanda hari ikibazo bavuga ngo ikibazo cya covid ariko ikibazo cya covid n'ikibazo cya politike yabo aho Rwanda n'u Burundi bibona bamenya ntibushaka guhuza mugabo twega babene gihugu abanyagihugu bato bato ntibashaka tuhagirira ikibazo umuntu asa gatahe gato ntabasi subiye kuja mu Rwanda ko kuja mu Rwanda kurangura bisaba kugenda n'indege indege rero turu cyacu sanga ukoreye.
Io dico che danno sono in Uganda, come fa a fare se tu sai che tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in Uganda, come fa a fare se tu sei in
Zokwangura muri Tanzania ukunda guhura n'intambamye nyinshi cyane urarangura wagira bashika nko mu nzira hari amabariyeri y'ipolisi hari amabariyeri y'abitwa ngo banamugambo banamugambo n'izimbonera ko zonga mu Burundi aho zona kwambuye n'utwo ofise bakatukwaka usanga uranguje gatahe ubicubisaba nyimo uranguje miliyoni zitatu urabita nk'ibihumbi cyane ugende watanga ugende watanga kuri amabariyeri uko utabahaye barakwamba ntibaraba ngo ufise fagitire.
Ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere, ubukene bw'inyubakwa n'ubusumbasumbane mu iterambere ry'ibihugu biri mu bituma uwo mugambi w'isoko rusange ugorana gushikirwako. Bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe ARSEM. Aratanga intumbero zogendegwako kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango boroherezwe.
Isoko rusange kugira rikomere mu bihugu byose bigize ishyirahamwe ry'akarere k'ubutunzi. Ubwa mbere haba hariho umutekano muri ibyo bihugu n'imigendanire myiza mu bya politiki muri ibyo bihugu. Ubona haragenze igihe tuzanetse na bijya bya covid ugasanga n'ubundi kubishyiraho bikimeze ugasanga Burundi n'u Rwanda ntibigende ntibimeze neza ugasanga u Rwanda na Uganda ntibimeze neza ugasanga Tanzania na Kenya rimwe rimwe ugasanga biri kuberagira marivalite ukabona neza yuko bica bituma bigira ingaruka hamwe mu mingi bihugu bimwe bitangura gufumenga bimwe byo bishigikiye ikibindi bishigikiye ikindi ndetse ni Kongo ijemwa nayo nyine baramwisanganye ingorane hari ingorane zo muri Sud Sudan hari ingorane za politiki zagiye mu Burundi barundi barasanzwe arababa impunzi ikindi gira kabiri nico bita ibihugu dusangire mezo infrastructure amabarabara meza imiyaga nkuba ibijanye n'ingene bito hariho ibikorwa remezo byinshi byategeza kuba byakozwe kugira iryo soko rusange rikomere. Ibyo nabyo bigacu bisaba uburyo bwinshi ubwo buryo ugasanga butangwa n'ibihugu bya Buraya harageze igihe abandi bihasanga hariho n'imigendane hagati y'u Burundi n'ibihugu bimwe byo muri ako karere ka Buraya bitameze neza ugasanga n'amafaranga ategeza kuza kugira ngo sahirize ibyo bihugu bije mu ngiro ntabonetse. Iyo rero ishyirahamwe rikutezwa imbere n'amabarabara y'indarayi ukabyingenge bikomeye hose uruja n'uruza amabarabara meza ahita imiyaga nkuba ingomero ibyo bintu byose bitagiye ngo bikomere mu gihugu mu isoko rusange inteza ngo rikomeye. Na hanyuma rero n'ibijyanye n'ubutunzi n'inge ibihugu bimeze ugasanga hari ibihugu bitoye nk'u Burundi n'u Rwanda bango biruze ngo biri siripepe byuzuyemo abantu ugasanga uruja n'uruza nk'ibihugu nka Tanzania biratinya yuko omenga ngo abarundi bo tibihugu byabo bakaza gusanzara muri gihugu kwera tasagadurizo bafise bagacaba ndi ukumengo bagiye boja kwihariza amasi amatongo muri za Tanzania nibiki gatusanga rero hose ari bugo bigomba biguma bigira impungenge kwera baratuti tukemera isoko rusangi abanyagwa bijya bihugu bikenye barundara bazushaba dushwara baze bariruka bafata batongo bagire gutusange baje gutera inkuguta cyane kusanga ihugu rero amategeko agumye afatwa ku bintu bidasa n'ingene za visa zitangwa n'ingene uja n'uza ngwingenzi rumeze ugasanga ibintu biramera cyo kimwe mu mapolitike y'ibihugu
Muhejeje kwiyumvira yuko kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bashobore kwishira no kwizana mu bikorwa by'uruja n'uruza muri Afrika y'ubuseruko bisaba yuko akarere kabanza kuronka amahoro hamahagashikwaho politike igabanya ibijanye n'ubusumbasumbane hagati y'ibihugu Ni na hano duce dusozera kino kiganiro ku isoko ndabashimire ko mwaduteze yombi mbere mugisha nije nakibashikirije naho butaha
Cari kiganiro ku isoko
Ni kuri iryo twijya we bera mugisha duce duhereza kwa makuru mu kirundi yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 mukakaro umwaka w'2022 Mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje mu ruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya amakuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye Marie Ange irakoze nije ndariko ndabashikiriza ndabikebanuye kiraho muwa mubahwe naho butaha